mucumba twararengewe imetero imwe irahakwa gukwira kubera ibitanda byararengewe impuzu ibirato ibiki amatoilette ndani yaruzuye amazi hanze amafosi boutique n'amatoilette y'abapangayi batanzwe yose yaruzuye ubu turi mu ngorane zitagira uko zingana kandi ikindi naco n'abapangishije nabo ugiye bakupandishiriza amabeyi amplisi ngo amavance y'amezi atatu ane atanu wahuye n'ingorane n'amavance iyo wari upanze batari buyagusubiza
maze kukiuka asanga abana ariko baririmba hejuru nabanje nkiza abana babiri bato bato ndabajabukana ku mubanyi subi inyuma ntora abakuru babo babiri nabo ndabajabukana mu nyuma canza gutora umugore niho rero umugore tujanye dusohora ibintu biri mu nzu aho nukwinjiye nk'uku burya inzu yose yaciye yicarira rimwe atamuntu n'umwe arashika indani twese twaguye igihumu duca tugwa mu mazi twese abana umugore iki twaraye mu ibarabara ntitugira hano na hamwe twicaye ariko ari gupfungura byose byatwawe n'amazi n'igipatona nambaye nyine niyo nati
ayo namwe mu majambo yashikirijwe na bamwe bamwe mu bene igihugu bo muri zone Buterere ya komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura aho bari mu mwiheburo waturutse ku mvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuwa 9 Ntwarante igahitana ibitari bike abo batejejwe izabo bagasaba ko bofashishwa ibibabira babeshejeho harimwo no guha inzira uruzi kinyankonge kugira ntirubandanye kubatera
ikintu nyamukuru gikenewe nukubakirwa ururuzi kuberako nubundi bo dufashe bakaduha amahema cyangwa bakaduha ibifungurwa ariko nubundi rudakozwe nubundi zuzogaruka icyiza rero nuko gukogwa rukatwagwa neza amazi akagenda
tubaye mu buzima bubi cyane guhera iminsi ibiri heze umuntu ari ngatacu adafise hakikuru umusaya itiro riragufata ukabura n'ahantu ushobora kwihengeka twicwa twosaba nuko ushaka guturondera ahantu twoshobora kuba turicaye nka twebwe wamaze kugira gute inzu zamaze kubomoka tugatakaza ibyacu byose dore z'imiryango yacu
tubamenyeshe ko imfashanyo zigizwe n'ivyo kurya zariko zirashikanwa mu kibanza bari begeranirijwemo aho ku Buterere.